Here you go.
Oh, yeah.
Here you go.
Hey, hey, hey. No, not yet, not yet. Not this part.
It's okay. They're gonna see.
More hips.
No hips.
On the shoulders. Maddie.
Da 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 da
Hasta que te conocí y de ahí me volvió.
I'm gonna show this at her wedding day someday.
No, I'm going to.